kurangiza vuba mvu mvuye kurangiza vu kwakwanya
amaze gutera turabari iminota 30
kilometro sha
umba nimutangire man
ashize umwe
ariko arafunze